akushiye zincameni wowe bheka ingozi siyakushiye zincameni wowe ngiphatha kahle bayangisabawela abanye
wowe
ngiphatha kahle bayangisabawela abanye
wowe
ngiphatha kahle bayangisabawela abanye Sandana ngayo
solo uthi
Anche se coro a me.
Guys, right. Bye bye.